Excuse me sir, na hii swali hapa sikuelewa darasani ulifundisha.
Kijana, nimekuambia kama haujaelewa unafaa kuenda library, unafanya research.
Oh, alafu huku tupatia hata exercise mwalimu.
Kijana relax, nilisema hapa si high school, sasa.
Alafu nilikuwa nauliza kama night preps utakuwa.